Reka nsubire ndagwe kaza nshuti munyanyu wacu ndagwe mwiriwe canke mwaramutse bivanye na mwerereye kuri mwese umviriza amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri imbonesha kuri yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Ndabwira ukuri aka kanya makuru akomeye cyane je kurushikira na makuru ateye ubwoba avuye na none ngaha mu gihugu cacu Burundi huko tujyanye ne tuyabashitse ko amakuru mwa mwaragiye munyegezwa avugwa mu bisata bitandukanye gisata cha politiki umutekano n'agateka zina muntu mukatorezwa n'ubwo amenyesha makuru muhinga akorera ngaha mu gihugu cyo Burundi n'abandi bakorera iryani no karere k'ibiyaga binini gushika ubu rero reka nsubire ndagwe kaza nshuti munywanyu wacu kuri wewe umvireza amakuru yacu uherereye irya nino ku migabane y'amakungu ya kure abatwumvireza muherereye irya nino mu karere k'ibiyaga binini eka ndagwe kaza nshuti munywanyu wacu kuri wewe umvireza amakuru yacu uherereye nga mu gihugu cacu cyo Burundi mu makomine agiye atandukanye mu sata bitandukanye by'igihugu abari nga ku mugo mukuru wa politiki Gitega aberereye irya nino mu gisagara cyo Budandaje Bujumbura mwese tubahaye kaze muri aya makuru akomeye cyane ahejeje kudushikira nga mu gihugu cyo Burundi reka rero nsubire ndagukengurukiye cyane nshuti wanye kuri wewe waje gucyonda ijambo sabone kubatarabikora akaniko karyo ndagusaba munoke mu save video urabandise ijambo sabone cyonde ko uracobona rakazujyana nyine cyonde ko hama tuje turabana makuru n'ibiganiro dutambutsa kuri Burundi News TV. Ndabibutse yuko rero ibi byose biriko biraba mu nyuma zuko president Evariste Ndayishimiye aherutse kuvuga amajambo akomeye cyane atangariza igihugu kibanye cy'u Rwanda vyeruye yuko nanone coba kiriko kiraterera umugwi w'inyeshamba ugwanya leta y'u Burundi wa Red Tabara ubwo nanone yashikirije yuko nero ico gihugu kibanye cy'u Rwanda arico nyene giha inde ya Red Tabara nkuko yabishikirije mu majambo yiwe akomeye cyane muze kunyemera rero tuze kwigaruka ko muri aya makuru akomeye cyane ajeje kudushikira ngaha mu gihugu cacu cy'u Burundi bibaye mu nyuma z'uko amakuru akomeye cyane ari amakuru yemeza yuko president Evariste Ndayishimiye yemereye mugenzi we kurungika abandi basirikare bashika nanone abajana atatu bajana nanone gufashanya n'igisirikare cha FRDC mu bijanye no kuhushura umuhari wa M23 muri Repubulika iharanira intwaro rusangi ya Kongo. Amakuru rero dufise yo kwizerwa akabavuga yuko rero abo basirikare nanone kuri ubu bategerezwa kuva ku kibuga c'indege ca Goma kubwa amasoko yacu mu gisirikare bamwe rero bakaba ariko barakorora amoso zibivanye nuko barungitswe nanone batategujwe nkuko vyahora nanone bikogwa na president Evariste Ndayishimiye. Ikibabaje kurusha vyose no kungene president Ndayishimiye nanone yibonekeza muri ivyo bikogwa bitandukanye mu nyuma z'uko rero abasirikare nanone bagaragaza ivyatumye batsindwa urugamba bamwe nanone muri abo bakagwa ku rugamba mu ntambara badatahura iriko irabahuza n'umari wa M23 aho badasigurirwa ico bariko barapfa nanone na M23. Ndabibutse yuko rero icegeranyo carayigishizwe ahagaragara inama nkuru ya ONU ivuga nanone ingene impande zombi nanone zihanganye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zagiye nanone guhonyanga amasezerano yo guhagarika intambara yatewe ko igikumi na cane cane muri ntwarantumwaka wa 2023. Hejuru y'ibi rero iki cegeranyo gishira abona kungene na cane cane igisirikare cy'u Rwanda gifasha umwari wa M23 uhanganye n'igisirikare cha FRDC n'ingene abasirikare b'u Burundi nanone bafashije igisirikare cha FRDC mu buryo butari mu rwego rw'ingabo za Afrika y'ubuseruko zari zarungitswe muri ico gihugu gufasha kugarukana amahoro ariko gushika ubu rero kirageza kandi igisirikare cha Kongo naco nyine gusongereza na cane cane isibe mu gukorana n'imihari y'abagwanyi harimo umuhari wa FDLR ugwanya agataka ku Rwanda. Ndabibutse yuko rero ari nawe nyine uriko wagezwe kuba uriko urakorana na president Evariste Ndayishimiye aho umukuru w'uwo muhari nanone yaheruka gushika nga mu gihugu cacu Burundi ubwo nanone yagirana ibiganiro na mugenzi wiwe president Evariste Ndayishimiye huko amasoko yacu avyemeza hamwe rero no mu mishinga itandukanye yindi migwi nanone y'igisirikare mu ntumbero yo kugwanya umuhari wa M23. Ibi byose rero bikaba mu nyuma z'uko rero igihugu kibanye cy'u Rwanda naco nyene gihakana kandi kivuye inyuma ko nanone ataruhara rufise nanone mu bibera muri Repubulika iharanira intwaro rusangi ya Kongo. Bikaba uko rero no ngaha mu gihugu cy'u Burundi ubwo nanone u Burundi nabwo nyene bukavuga ko atangabo bwarungitse mu mpisho muri Repubulika iharanira intwaro sangiye ko none se ukuri koba ari ukuhe muze kunyemerera vyose tubegaruke ko muri aya makuru akomeye cyane twabateguriye dutanga umuco kubijanye n'ibi byose biriko birama bivugwa ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Ndabibutse yuko rero president Evariste Ndayishimiye yafashe ingingo ikomeye cyane yo kurungika abasirikare batari bakeji bandi nanone mu nyuma z'uko hari abahora muri Repubulika iharanira intwaro rusangi ya Kongo ubwo umwe muri abo nyene yariko aragaragaza umubabaro avuga ukungene ababa barongoye gushikunga ubu rero rero badafise ubuhinga mu bijanye no gutwara igisirikare aho agaragaza yuko rero badafise n'ibikoresho bikuye mu bijanye no guhangana n'umayi wa M23 none rero abandi basirikare barungitswe gihuti huti nkuko amasoko yacu avyemeza bakaba bashitse ku kibuga c'indege mpuzamakungu ca Goma aho ni muri Repubulika iharanira intwaro rusangi ya Kongo gushiku rero Munyemere mbere yuko tubashitsa ko ayo makuru nubundi tubandariza amakuru yacu ku makuru avugwa muri Repubulika iharanira intwaro rusangi ya Kongo bibaye mu nyuma zuko gushikunga rero ibiriko birahabera ari ibintu biteye ubwoba abo bamwe nanone mu bahanganira ikibanza cyo kuba umukuru w'igihugu muri ico gihugu bivugwa yuko rero batanguye kwitora ubutungane mu nyuma zuko rero nga mu gihugu cacu Burundi nawe nyene ibintu beje gukomera cyane ubwo umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuce batazeranda kugarika gushikunga ubu amagara yiwe amerewe nabi aho ibiro vy'umushikiranganje vyugawe kuri rigenekerezo gushikunga rero amakuru ava mu biro vy'umushikiranganje akaba yemeza yuko umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuce bataziranda kugarika mu nyuma zuko ku munsi wejo twabashikirije yuko atamerewe neza bivanye nuko amagara yiwe ageramiwe bivanye nuko bo yo bagera hatwe kugandagugwa kugenekerezo nanone rya mbere nzero umwaka 2024 nkuko amasoko yacu avyemeza ninde rero yo bayihije nyuma y'uyo mugambi ukomeye cyane wo kugandagura generale Gervais Ndirakobuce bataziranda kugarika ese yoba ari president Evariste Ndayishimiye canke yoba ari abandi bagambanyi bakomeye cyane bo banonone bikitse mu kiza cuko president Evariste Ndayishimiye gushikunga rero ari muntu reka y'umugambi ukomeye cyane uriko urakwiragizwa nga mu gihugu cy'u Burundi wa kudeta muze kunyemera rero dutange umuco kuri ayo makuru akomeye cyane ariko arakwiragizwa president Evariste Ndayishimiye nyuma yuko rero generale prime Niyongabo ahejeje kumwemerera nanone kurungika abandi basirikare muri Repubulika iharanira intwaro rusangi ya Kongo ibiriko birakwiragizwa ni ibintu biteye ubwoba na cyane cyane bica vyumvikana yuko umwanya ku mwanya hashobora kuba ikintu gikomeye cyane amakuru rero hari yo kwizegwa aremeza yuko gushikunga rero ibintu biriko biraja mbere na cyane cyane nga mu gihugu cacu Burundi yoba mu gisirikare cy'u Burundi canke yoba mu bushikiranganje Biravugwa yuko rero umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuce bataziranda kugarika yahatswe kugandagugwa ku igenekerezo rya mbere nzero umwaka 2024 ubwo nanone yari mu muduga wiwe aho nanone koroteje yari ko imugendanira bivugwa yuko nanone bagabwe ko igitero gikomeye cyane bikaba bishyikekwa yuko rero abo basirikare bakoze iryo barabo bari barungitswe na president Evariste Ndayishimiye nkuko bamwe bamwe mu baryango umushikiranganje wa mbere twagerageje kuvugana na nabo bashikirije ariko nanone bagasigura yuko atavyemezo bafise ukuri kuba ari ukuhe muze kunyemera rero tuze gutanga umuco kuri aya makuru ariko arakwiragizwa nga mu gihugu cacu c'u Burundi bibaye mu nyuma zuko rero izi ngabo z'u Burundi nazo nyene zirungitswe muri Repubulika iharanira intwaro rusangi ya Kongo umwanya ku mwanya zishobora mushobora kumviriza yuko afashwe ingingo ikomeye cyane mu nyuma zuko barungitswe nabo nyene batasiguriwe ivyo bagiye kugwanira bivanye nuko president Felix Antoine Tshisekedi wa Kongo yarahamagaje president mugenzi wiwe w'igihugu cacu c'u Burundi amusaba yuko rero ibintu bihejeje gukomera cyane mu nyuma zuko rero ibintu vyahejeje kuyangara aho nanone mu ntari ya Katanga nanone Moise Katumbi ahejeje kururutsa na cane cane nkuko Amasoko yacu avyemeza bivugwa yuko Moise Katumbi ahejeje kwishirira ko leta yiwe umwe rero mu bahiganiye na cane cane ikibanza c'umukuru w'igihugu muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yarungitse ikirego muri sentare yo kwanka ivyavuye mu matora yatsinzwe n'umukuru w'igihugu ahasanzwe Felix Tshisekedi ni mu nyuma zuko rero Kubwo umugwi ujejwe amatora seni Tshisekedi yaronse amajwi 73% uwo mukurikira Moise Katumbi nawe nyene aronka 18% Theodore Ngoyi yabaye uwa nyuma ku majwi yiwe 0.02% ni we nyene yajanye ikirego nanone cyo gusaba ko ivyavuye mu matora byoca bifutwa ni nyuma yuko rero amasoko yacu muri Repubulika iharanira intwaro rusangi ya Kongo avuga yuko yajanye ico kirego ku wa gatatu nanone ku munota wa nyuma w'ikirego c'imisi ibiri abari bitoje bari bafise kugira ngo bashikirize ibirego vyo nanone vyo kutemera ivyavuye mu matora abiri ababiri nanone bivugwa yuko baza nyuma nanone ya Felix Antoine Tshisekedi mu majwi arimo yes Katumbi na Martine Fayulu nanone bavuze ko batazokwitura sentare ahubwo nanone kugira ngo banke ivyavuye muri ayo matora ariko basavye ko hoba imyiyerekano yo kwiyamiriza ivyo vyose vyakozwe n'umugwi Seni bivuga yuko rero habayemwo nanone ubusuma buteye ubwo bibaye mu nyuma zuko rero uyu nanone yituye ubutungano mu nyamategeko akaba n'umupastori yari yitoje nanone kandi mu mwaka w'2018 hanyuma aca atsindwa ni mu nyuma zuko rero yabwiye urubuga rwa Burundi News TV anabwira iradio y'abafaransa ko ashaka ko ivyavuye muri ako karamaramaza k'amatora bifotwa sentare nanone ifise imisi indwi kugira ngo igire ico ishikirije kuri ico kirego cuwo nanone yari mu kibanza cabitoza iyo rero iyo sentare nanone vyitezwe yuko nanone itangaza icese vyavuye mu matora kuwa 12 nzero mwaka 2024 kugira ngo nanone ashikirizwe umukuru w'igihugu vyanyavyo nkuko bishikirizwa na byo nyene ubwa mbere rero ndabibutse yuko rero hari kuba ku itariki 10 mwaka 2024 ariko rero sentare nanone yitezwe gushikiriza nanone ingingo yayo kwa 12 ukwezi kwa mbere amatora rusangi muri Kongo yabaye kugenekerezo rya 20 kigarama umwaka 2023 arangwa no gucererwa heshi mu biro vy'amatora n'utundi tunenge twishi tw'ubuhinga vyatumye rero ahatari hake mu gihugu gutora nanone bibandanya mu minsi ibiri canke itatu yikurikiye nkuko amasoko yacu avyemeza benshi rero ubutavuga rumwe n'ubutegetsi basavye kubera ko izo mpamvu rero zofotwa nanone hagashingwa uwundi mugwi ujejwe kuyategura bushasha ariko nanone umugwi nanone Seni Denis Kadima yavuze ko naho hoba harabaye utugorane dutandukanye muri rusange amatora yagenze neza
ivyo bashaka tuganira ni biki ko tuja mu kwaha kwa Sende DFDD iyo ngingo nayo nyene yofatwa n'ikoraniro kaminuza nta bintu rero vyakagwe ko abantu babiri batatu boje harya n'abandi harya ngo bari n'ivyo bariko barumvikana kuneze umugambwe nimba bemera yuko ikoraniro kaminuza ari go rwego rukuru rw'umugambwe nimba bafise ibibazo uwo mushikiranganji nareke kwitoza utunyoni natureke tugira ikoraniro kaminuza hanyuma iryo koraniro kaminuza niryo rizotanga intumbero y'ivyokorwa n'ingene vyokorwa si wategeka ngo kuri ibi cyanje bo ngo bategeke ngo kuri ibikora biriya kuko ibyo ariko barakora bariko barahonyanga amategeko y'umugambwe nta kindi nta neza y'umugambwe rero barondera bariko barondera ineza y'iwabo bwite ni neza y'ababakoresha nacyari kuko inzira zose twagerageje gucamwa umushikiranganji bafatanije aca vyanga none wumva twogera gute none hoho umushikiranganji kubuza ibikorwa ko bikorwa umugambwe utakoze ikosa wumva icyo gihugu cyo turimo ari gihugu kimeze gute ugira ni washaka kuhungabanya yani washaka kuhungabanya kuko abo bantu 10 ninya nkamugayo zikwiye igihugu cyose vyukuri bavuze ngo bashaka guhungabanya ubu mutekano cyo nandirana mugabo siyo ntumbero umugambwe senere twirinda inzira yose yotera ingorane abanyagihugu dushaka yuko amategeko akurikizwa uhereye ku ibwirizwa shingiro no kuyandi yose nimba rero umushikiranganji bimugoye gukurikiza ivyanditswe mu mategeko y'igihugu nta hantu ramwe kwisi birakaboneka umuntu ahani gucaha atakoze umugambwe utakoze ikosa uhana nkande mbega ko mbona abantu bashwana iyo baborewe uyu munsi none bogenda bagafata abantu barimo inzoga bose ati babashize mu munyororo kugira ngo ntagire abantu bazoshwana kugira ntihagira abantu bazokubitanira mu kabari mbega uyu munsi umuntu abyaye umwana hakagira yo kwiyumvira ati uyu mwana arashaka kuba yosinda arashaka kuba yobigisuma iyo chafata uwo mwana kamuniga ngo nugwa kinze ngo uwo muntu ntazame n'inzu ya murundi cyane nibaza yuko uwo mushikiranganje adashatse kwigira imana uwo mutekano avuga wo hungabana umugambwe senderi ku kivi nibaza yuko niwe wenyine ashobora kuba yo bitahura nta wundi muntu numwe yo bitahura umugambwe senderi numugambwe w'inyangamugayo umugambwe senderi urafise inzego ziburongoye umugambwe senderi uramutswa cyewe no mushikiranganje nubwo acakora ibinyuranye nivyo aravyemanga umukuru w'igihugu aravyemanga je nibaza rero yuko bakwiye kuja ingendo yabo iguye kujana nivyo bavuga bemera yuko umugambwe senderi ndawurongoye bemera ko umugambwe senderi ufise inzego kuva hasi gushika hejuru nibima matwi ako gakwika abantu 10 bareke umugambwe utunganye ibikorwa vyawo nkuko ubibona nkuko ubyiyumvira kuko ibikorwa cyanya matati yo bahari azotorwa umuti kuko umugambwe uri ku kivi mugabo mudashaka kwicarana ngo muvugane mwotora umuti bigorane muri ako kagwe harimo abantu bitwa ngo bari bajejwe intara mu mategeko intara twayifata kwigizwe n'amaprovinsi n'imiburiburi atatu abo bantu nta n'umunsi n'umwe bigeze bakoranya ikoraniro ry'intara muri iyo myaka yose bari bajejwe ayo mabanga none ivyo batabikoze baca babituka jewe urumva ko bagararije kuva kare mugaba babonye ko bahinyutse rero ubaci baja kwisunza uginzu ivyo bakora ivyo biyumvira bagashaka kubyitirira abandi kandi kobera yuko ivyo byose babikora kugira ngo umugambi ntutere imbere bigaha inguvu ababakoresha birumvikana yuko nubu bafatana munda kugira bashigikirane ariko nizera yuko bizohera busuri izina umugambwe ugasubirana ijambo ugakora ibikorwa byawo kuko nimba bemera ko demokrasi ihari mu Burundi si umugambwe sende DFDD si umukuru w'igihugu si umushikiranganje naka agenera umugambwe uyu canyuriya abawurongora abanyamugambwe bonyine nibo bashiraho ababarongora ivyo rero nikoraniro kaminuza ry'umugambwe n'icyo cyo bidadanura sugushaka kuyu canye kuriya kuri mwinyishu uburenganzira bwa bamwe n'abandi nibwubahirizwe hanyuma ibintu bizofata inzira
uyu munsi mwacafata nk'inyangamugayo harimo n'umfaso ni makurata
ivyo bakora ubunyangamugayo basa n'ababwiyambuye hanyuma kandi ayo mabanga bitwaza bivanye n'amakosa bonyine bakoze barahagaritswe byifata kibanza muri ayo mabanga uyu munsi rero bariko bakora rero ibyo batari kuriwe kandi bagakora n'ibintu nyine ndibona ko ari iby'umugararizo ibintu by'umugumuko ngo barakuye uyu barakuye uriya babakura nk'abandi barafize ubwo bubasha barafize ubwo burenganzira muri ako kagwe harimo abantu bitwa ngo bari bajejwe intara mu mategeko intara twayifata kwigizwe n'amaprovinsi n'imiburiburi atatu abo bantu nta n'umunsi n'umwe bigeze bakoranya ikoraniro ry'intara muri iyo myaka yose bari bajejwe ayo mabanga none ivyo batabikoze baca babituka jewe urumva ko bagararije kuva kare mugaba babonye ko bahinyutse rero ubaci baja kwisunza uginzu ivyo bakora ivyo biyumvira bagashaka kubyitirira abandi kandi kobera yuko ivyo byose babikora kugira ngo umugambi ntutere imbere bigaha inguvu ababakoresha birumvikana yuko nubu bafatana munda kugira bashigikirane ariko nizera yuko bizohera busuri izina umugambi ugasubirana ijambo ugakora ibikorwa byawo kuko nimba bemera ko demokrasi ihari mu Burundi si umugambwe sende DFDD si umukuru w'igihugu si umushikiranganje naka agenera umugambwe uyu canyuriya abawurongora abanyamugambwe bonyine nibo bashiraho ababarongora ivyo rero ni ikoraniro kaminuza ry'umugambwe n'iryo cyo bidadanura sugushaka kuyu canye kuriya kuri mwinyisho uburenganzira bwa bamwe n'abandi nibwubahirizwe hanyuma ibintu bizofata inzira. Ibyo bakora ubunyankamugayo basa n'ababwiyambuye hanyuma kandi ayo mabanga bitwa